Masiku awiri apitawa, taona ndithu ziwiri mwa zipani za ndale zikuluzikulu kuno ku Malawi, chipani cha Malawi Congress Party komanso chipani cha Democratic Progressive Party DPP chikukhazikitsa ndithu misonkhano yawo ikuluikulu. Kumeneko ndithu amasankha atsogoleri osiyanasiyana amene ndithu ayendetse zipani zawo pa ulendo opita ku chisankho cha 2025. Ndiye pano ndipa Nyasa Voice Box timapereka mpata kwa Malawi kuti azitha kulankhulapo pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabwera ndithu bambo Redson Mudlo amene wandithu akufuna kuyika maganizo awo pa ma convention awira amene wa komanso kuti iwo aganiza bwanji kuti kodi timu imene ikuoneka yamphamvu ndi iti. Ndiye kulankhula kwawo akunena kuti ayi 2025 kulikule ndipo mmene dzadziri 11 koloko usiku tsiku la chisankho adzaoneka kuti amunthalika aunjikidwa. Amenewo ndi mawu a bambo Redson Mudlo ndipo iwo ndithu akufotokoza zifukwa zawo kumamakamaka akunena kuti lineup imene ili ku Malawi Congress Party ndi lineup yamphamvu kwambiri kuposa ndithu lineup imene chipani cha Democratic Progressive Party chayika kuti atsogoleri. Amene asankha kumeneko akuoneka kuti ayi ndatsogolera sanga tenge chipanichi kuchiwinitsa ndithu chisankho. Ndi nkhali imodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Mudlo akuti bwanji pa ma lineup ya ku Malawi Congress Party komanso lineup ya ku chipani cha Democratic Progressive Party pamene zipani zimene zindithu zikukonzekera chisankho cha 2025 pano pa Nyasa Voice Box.
Tsiku labwino a Malawi kwina kuli konse kumene muli. Ine ndine Redson Mudlo ndabwera noti ngati membala wa Malawi Congress Party. Aye, and the audio yangai musaiweruze ngati Malawi Congress Party member muiweruze ngati ine Redson Mudlo. Chipani chili ndolankhulira ine sindolankhula za chipani komanso ngakhale chipani chitati chilankhule sichingalankhule zimene ndikufuna kulankhula pano. Koma panopo ndikufuna ndilankhule ngati nzika ya dziko la Malawi. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asunguwana, kwina kulikonse kumene muli, tabwera pano kupanga analyze ma convention awiri amene dziko limadikilira. Convention ya Malawi Congress Party ndi convention ya DPP. Ku convention ya Malawi Congress Party ndikufuna ndikuze ni line up imene yasankhidwa kumeneko. Kwasankhidwa Dr. Lazarus Chakwera ngati president wa chipani cha Malawi Congress Party amene akudzakhalanso torchbearer wa chisankho chikubwerachi wa Malawi Congress Party mu 2025. Ndekuli vice president Mai Godani Hara amene asankhidwa ngati woyamba wotsatira kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Molingana ndi malamulo a chipani cha Malawi Congress Party ansala yake mukuidziwa. Ndekuli secretary general amene ali honorable Richard Chimwendo Banda. Ndibwerezenso honorable Richard Chimwendo Banda, secretary general wa Malawi Congress Party. Ndekuli director of youth amene ali Steve Malondera, honorable ndi MP ndi nyamata ngati wafika zaka 35 ndi mwayi. Ndiye tili ndi spokesperson public secretary ndi honorable Jesse Kabwira doctor sikoyamba kukhalapo pa malopa, anakhalaponso 2013 to 2017-18 thereabout. Honorable Dr. Jesse Kabwira and many anthu a Jesse Kabwira amagwirira ntchito tonse tikudziwa. Enough tinagwira nawo ntchito tilinso ma publicity secretary kwina nthawi imeneyo ma publicity secretary adzipani tinalipo ine kuchokera ku PPM, a Jesse Kabwira amachokera Malawi Congress Party, Dausa majogera mara ugu DPP ugu ugu PP kunala ansonda nda amakande ku UDF kunali andanga amena nyamara de madidi kaima kutidi kulankhula zipadi dziko limadziwa kuti paima akatundu apa pemeneyo ndi zakale ndiye ku operations Director of Operations ndi bwana Deus Gumba nde mwayiwone mene yoyo timu ndayitchulayo ndi operation yothamanga pa ground campaign director olemekezeka Honorable Moses Kunkuyu ameneso ni nduna ya zofari changani. Imeneyo ndi line up ya operation. Alipo Honorable Mumba Henry ndi Director of Economic Affairs. Alipo Maina Ngozo ndi Director of International Corporations and whatever. Koma ndikunena kunena kuti line up ndaitchulayi. Director of Women ndi maisendeza. Ngati Director of Women ndi kuwayika ku operation. Line up ndi imene yoyo. Treasure General ndi kanyamata Dr. John Paul. Osunga chuma cha Malawi Congress Party. Ndiye ndikupita uku kwanza thuku. Kuli amuthalika ngati president wa DPP ndekuli mavice yao atatu kwinako ngati ndiseke kandi foro kandi atatu koma kwinako ngati ndiseke kwinako ngati ndiseke ndithu mpaka kufikiza napo katenga vice president oringa kale form foro sadafiki. This is a joke. Ndi dziko lidziyembekezera kunena kuti anthu amene ndi amene adzikatipangira ziganizo zoyendetsera dziko la Malawi. Mungofuna mudzika bako, mufuna ko mudzika tani. Director of Women kula Maina Vicha. Secretary General kuli Mr. Mukito. Director of Youth kuli ajisare. A spokesperson nomwe ajana maromba. Operation ndi mene yoyo. Enawo sindikudziwa. Koma ndi imene ayika pandandanda. Ndi mene kuti treasure jeno ndani kaya chanchani kweneko. Koma nkhani imene tikunena pano ndionena kuti mwaona compare and contrast these two people, these two parties. Chifukwa teka panda kupatane mangwala, mudzi kalambu vurabe, chipani chanuji jiri kwa mbili pa Facebook. Inu ini all fairness, mudi muka kala, muka makala ku DPP. Ndilo masapora, mine masapora DPP. Mungafa na nisi ya mutari kandaja kwe. By far. Amutarika even 1 week angatopanga kampeni. Tifuna tikuzeni kuti amutarika mwala kwira. Munthu uja akumanira kuti ngati ali nzaka 34 akhala zaka 35 chaka chamawa nzabodza. Because anthu eno kwadziwa mutarika akutali ndi zaka zopitilira 85. Ali chama 89 chaka chamawa akhala nzaka 90. Anthu amene kwadziwa. Nde mukatenga munthu wankulukulu ngati ameneyo mkokamwika mu game ya nyamata adzika limbana ndi anyamata ngati Dr. Lazarus Chakwera. You must be joking. You must be joking. Ngakhale a Malawi atachita ndinakulenga ndi wowo. Ngakhale a Malawi atachita kuma ambuye ntengeni wa mtundu wanji mkulankhula kwawo. Iwowo aganiza kunena kuti a Malawi ndithu angakhale pansi. Mkokati atitu kuvotera president. Ndukakavutira njikulia ngati wacha. Siti kudanera akulu-akulu. Feneso ndi ndidzaka fifite. Posa jodo wapa ndi khalansu wankulu ngati wacha. Komine kama tafika size garimene ja singama zalimbane ndize ndonga ndizizi. No. No. Even the AI the nurse in the tafika nduli manenzi ndizo pepera ngarisi. Ai. Tosefe ridza kulanditu. Komine akanti stoop solo kukaononga tubiranga ndizija. Kungo langu la pangono mukomvesho nikupira kunyumba dzanzi. Chifukwa munhu wakula. Ngakale mana mama boda hey, ai zikiro zakizit alidi zikiro za jamutari gazora ngagwire panopa wosango nena chirungamo wadi kuti munthu tupira panga dzansi munthu yo ndowankulu ndekuri ma vice president ndane sulufune ndachule maina chifukwa ma vice president tena akhozondera kwitsa ndiye kula secretary general Amina rare amukito. Guys, anuma juwa kakawazi. Inu mene mukwa wani amukito. Background, anga bikisane, niji mwendo? Moreover, President Choro, Secretary General Choro, zijarima nina zijakuti zipani zinazi, nza manyumba, nza maguka, apapa mapanga demonstrate kutichipani jija DPP sija Malawi ya. Kibani ya DVB sijama. Bola mina wa Secretary General kata joko mwanji. Kumapaka President mula uje ni cholo. Uje ni Secretary General cholo. Ndenga kare mudirengere ma Vice President dina arudosa punziraro. Madea ya wapide uko kujeni. Ena wapide uko kujeni. Zacha abijaba mina jaribe mbangu ina riwasi kipani na anduawili. President ni Secretary General. Ndiye kibani. Ndiye kibani Secretary General ndi President nchini nyumba nchini nyumba imonsi. Ndiye mkari kibani yimene jonjama la. Chimene jage chama lawi chimene jo Sirina sire bomb director wa mai amai na vicha in all fairness mutenga mai na vicha hapo nde mutenge mai sendeza hapo mukafana ndiche ngakale murejira kuri mama ambuye tengeni kunena kwa mutalika Mugafana ni tadavicha ndi ama istendeza. Ndiye buka makala kukwapu kwanuko kumana mizana kutakurad. Tukugweta MCP 2025. This is a joke. Mama rambu yetenge ni ndiru kumene. Ndiye Steve Malondela. Aga kumana ndi ajisare. Ansala yake mugwiziwa. Steve Malondela ni nyamara wangono. Ali ndi zero. Zero objective. Ndi nyamaro rana bila skuru. Kwa baso ndi punga nyumba malamoro. Ndi mupange compare and contrast. Steve Malondela. Nda ajisare. Sudu friend gambeza mbili za ajisare. Ndi Steve. Fwa ajisare. Ndi marume. Ndi tingorero. Itelebadi. Itelebompu. Kwa manda apata amalawi picture. Steve Malondela. Ndi nyamaro rana bila skuru. Ndi wajijebele. Alini mhamvu is very objective ama ziyangana zintu with objectivity ndapanga na interact kangapa komanso ndipungo nyumba malamulo ndi bwana odali ndi zero kombiti even akamala nkhula sabala nkhula mosefu kila ndi nyamara odali very objective ndipo ama panga apiro achinyamata akumala Congress Party ndiponso ndili ndi chikhulupiriro kuti apanga apiro ngakhale anyamata chokwera dzipani zina chifani nyamara zero kombiti ndikatwanzeru mvetsetsani Nde ku DPP mwampa tajisare. Para weluze mpa ground. Spokesperson. Nkumendo ufuna ndekwele to papa. Spokesperson. Budi Dr. Jessica Bwira. Aka kumanenda Shadrake na Maromba. Kuli gule. Shadrake na Maromba is never been objective. And akabala nkula. Umadabu uri. Kudabare. Ndiye, in fact ni nea antaka maka na mkulambolela, and what rana pita kuskulu, zima nifesa jiso ni manyasi, for in nea I'm one of them. And what rana pita kuskulu, akamala mkulambolela, zima nifesa jiso ni manyasi, akababa gagale, akababa gadala divet, nzeluzao, mbadala, nkumala ola kumasanka kukala opepera, zima nifesa jiso ni, for in nea I'm one of them. Ndiye butenga shadra ligina malomba, ndi mbolela zao zija. Aga kumane ndi Dr. Jesse Kabwira. Ndebu maribu kakala muka mambu yentenge nwanyo kumeneko. Kumene kuri mugetsa chipani chapana Congress party 2025. You must be joking. Pajana kuzani kutiza maudi yonasi ya siya. Ndi mafuna kutende lankure. Ndi kuze na maa indabambu. 2025 kuri gure. Andi mene ndaye onele ne line hapu ya kwa MCP. Ndi line hapu ya kwa DPP. Tika potiki sangu wakutaza sika half four. Tika maza tileve no koloko siku. Chisangu ya president gita kajirata. Amutani kireta unjika. Is easy, this is the fact. Whether you want to hear this or you don't want to hear this, that's your business. Mene ndaye onele ne line hapu. Paribe kwe ku DPP anga tamange ndile nabwe menele kwe MCP gakenzi lijito vura maka even kunena kuri kuri mambo rati na kununga sa dzimba koma ndikufuta rela DPP muunze kununga kwanu line up mweka ijayo singa menye ndi mala Congress party machepa kombiki ma muri kutali ndimvetsetseni zimene ndikunenenesa okay pojaka ife ndimanena kunena kuti ifeyo tikadakondwa kukhala DPP koma kuti ine ndi maganiza mosiana chifukwa ndi ndi experience inatu zipani za thumba ndatumikira komanso zipani za malipondo ndi mabanja ndatumikiranso ndikudziwa bwino wake ndikudziwa kuipa kwake chifukwa cha ichi ndinaona kuti ulendo unowu ndikubwerera kudilare with some value addition. Now, ineyesi ninga siendale for 10 years. Nukukwa panga, kazi panga adi value. Nukukwa panga adi value. Nukukwa panga adi value. Ay, zibane singa pange nao. Nijifukwa jake ine. Nditango choka kwa kiti vizimu. Ndamariza zange zimbeni di mapanga za personu. Kuzipanga adi just hapo ndi hapo. Pobelela, nepeta kujipani ya fuko. Chipani ya ziko. Chipani kimene jisiki sanga mundu. Fomu dati muone, Secretary General of Congress Party. Simba lewa wajabela. Ndiposa Zakara. Ngati chili chibari, akujua na bandari. Komaso haja kwela, nga kulirongwe. Haji mwendo, nda kudowa. Pamine DPP, president, kwa Goliath. Secretary General, kwa Goliath. Kwa sango diso kwa Goliath, banja remote, you have the answers. Ndikuva kuti even director of women, ndinisi kwa president. Ndeku chipani chijajabira kubacha. Amalawi tisapange mistake. Kuvota la DPP ndeku tita vota la ndomwe aja ama tuzunza bacha. Chifukwa panopo tsopano kunala anhu atatu. Amene amaba ndikuononga chuma cha dziko lino ndikumampanga abuse guru uja kugulitsa ntchito kalamba wache. Ndemene anali mu 70 panopo tukuti alicha ma 80 to 90. Ndi amalawi mudzikhala pano kumaganiza zora muthali kabwere kuchipani kubwere kudzala mune dzoko lamalawi ngakhale malamulo mulibe panopo age limit. It's unfortunate tinayamba tikuikambirana nkhani imene by 2006 ya age limit koma sindikudziwa kuti imavuta pati imakhota pati sindikudziwa who is interested kuti adzipanga block ndikupanga stop this to implement this. We needed the age limit by 80 or 75. Munda sama pitilile. Aga fika 75 adzipito makalera zidzukulu. Sizoona ya. Anyamata tilipo ni kupunzira skuru buno bwino. Mapunzira kwa jina buno bwino. Ena waso mina kwa hapo sansi. Fajia kutena kwa machudo. Maprofesa, madoroku, madokta. Mapunzira ma kakula. Goma tikuti. E anyamata tilipo aminiti kupunzira nzukumu. Chifukwa chiyani tikulola kuti mpaka ngalamba zidziti kukulamulia dziko kupita nkukabweranso. We are joking too much in this country. Nkhani ndiyonena kuti ndapangiretu kongachureti Dr. Lazarus Chakwera. Chifukwa chisangu chachaka chamawa Dr. Lazarus Chakwera alibo vikisana naye. Sindu kufuna kukhala prophet of doom. Ai. Ine sinena hapo kuti muntepe nkama kuti mudziti ya imulo ndamiana nena ine sina tero. Zimene zomuni nandini. Ine sina tero. Ai, sina tero. Sina tero. Ndagana. Sina tero. Zimene zomuni nandini. Koma ndapanga congratulate Dr. Lazarus Mkhithe Chakwera for being elected, re-elected President of Malawi come 16 September 2025, next year. Panopo tibe competition pano. Palibe anga pikisana ndaja kwera palibe hapa. Palibe ku DPP anga pikisana ndi. Even murajiro kala likuku mwena ntundu wanji. Ndufuna sedu kuze nitu. UTM ndi dzina. UTM inata. Ku UTM antu akatsata ajilima. Ndipo ajilima anatenga antu ambiri hapa Central Region. Kasungu, Lilongwe, Doa, ndi Mpoto. Chifukwa antu. Ankakota ajilima. Kota kota. Ankakonda ajilima. Chimene munga zwen chimene. Ajilima maraka pita kulomwe belot. Amaka gende doako. Kufuna kuapa kumene. Ndiyamu kama zinamiza kumana ngari kutikuti UTM. Inajota DPP. Mamemba za DPP mugunama. UTM sinajota mamemba za DPP. UTM ngati inajota mamemba za Malawi Congress Party. Ngati UTM yabwelera kwa mbu yao. Mujo kunena kuti majority a Malawi Congress Party membership abwelera ku Malawi Congress Party. Izo ndemu dziwe. Ngati kuti abwelera anthu ku DPP woshoka ku UTM sakukwana 20. Ndipo kamapanga masamu anopusawo mukenze kuti UTM kubwela ndi ma 41 million mukunama atinu. Mukunama inuyo. Mukunama inuyo. UTM mamemba zambira ake analojokera Central Region. Kasungu, Doa, Lilongwe, chifukwa anthu akafuna jilima. Osa di UTM. Mchinji, mkumene kuna joka mavote ambiri a UTM. Mukaya ngane kumeki, kuti UTM kuchole nereza mavote angati. A 2019. Mukaya ngane kumeki, kuti UTM kumulanja nereza mavote angati. Mwa pange kumbayi nonseo. Akwananga ndiye mukayangane mavota amene UTM inapeza alilongwe adowa anjisi anjinji akasungu ndanga ampoto ndanga pamenepo mpamene mukadziwa kuti kodi UTM yonse ili kuti anthu amene anachoka ku kasungu amene anala Malawi Congress Party ndiye anajoina UTM mwine fwaje zifukwa zina sanga pita kwa dat mukunama nuno ndemo kapapanga analysis anu nkumona ngati kuti report UTM mufune mugirene nchito mapeza bombe mukunama mugiritsidwa mpwe tidzipandi zitali sinufune nditaye nthawe ndikutilangula zoma kwambira mbuya kudalitsene